bomme ha re tla kwala kgwedi enana ya August re re hotle mo le lenteng. We wish you a safety, unity, peace, prosperity ha re ntse re comply with COVID-19 regulations. Ke re ho bomme ha re ne re taleng morolo re hopole hore bomme ba March 1956 ba ne ba ena le mathata a fetang a rona enka empa ha ba ka ba kgathala. Le rona ha re neng re tlaleng matla mathateng ao re nang le ona re a elellwa hore ka tlasa challenge ena ya COVID-19 e tsamaya le diphepetso tse ngata, dipeto, ditwantsho, dipolao tsa basadi le bana le tsona di a eketseha. Mme ho na le mathata a tliswang ke COVID a hore ka nako nngwe ha le tlaleletswe ha le tsebe le go na le ya kae hobaneng di-police station ka nako nngwe di kwetswe gobane maponisa le yona a tlabe a tshwere ke COVID di-police station di sa bulwa. Re tshwanela go ema bomme, re tshwanela go ema, re tshwanela go e hlola ntho ena ya gender based violence and femicide. Ntho eo ke e thabelang fela ke ya gore lentswe la bontate ba emang against tlhekefetso ya bomme le ntse le eketseha. We need to build from there. Re ensure hore re a e hlola, ha e se ke ya re hlola ebe rona re e hlolang.